Good morning, Honorable Premier of the Eastern Cape. Permission to declare the funeral of the late Dr. Janje as an official funeral. By the powers vested upon me by the Honorable Premier of the Eastern Cape, Mr. Oscar Mabuyane, I now declare the funeral of the late Dr. Janje as an official funeral. I now hand over to your band. Let us all rise. May we be seated. I'll now invite
Xolela enzele ukuthi kwenze umsebenzi wakhe. Xolela, xolela mkho.
Uwe Nkosi ngomsebenzi ongathixo wethu oyingcwele umise kule ndawo yaseQhuthubeni. Simakade nathixo wethu. Thabathi ndawo kaloku somandla njengothi. Thabathi ndawo uthixo wethu njengomdali nomlondolozi wempilo. Siyavuma simakade siyathixo wethu olungileyo ezantsi emhlabeni. Kodwa ngokwenceba yakho cima izigqetho zethu. Moya ingcwele naba bantwana bakho bezothi ngwadalala Thixo wethu apha. Bezokhapha intombazana Thixo wethu ekukhonzileyo ezantsi emhlabeni. Yakukhonza Thixo wethu kwade kwasekugqibele. Sizongqina Thixo wethu imisebenzi yakhe engakanani. Ayibonakalalisileyo ngenxa yothando lwakho Thixo wethu olungileyo. Nantsi le family ke Nkosi Thixo wethu ingcwele yelikhaya. Izolila Thixo kokugqibela izothi bye bye Thixo kusisiphumza. Nanga urhulumente Thixo wethu ezongqina amandla akho Thixo wethu ngokusebenza kwakhe. Nabo Thixo wethu bayalila bayancwina kodwa ngamandla akho Thixo wethu uzawubathuthuzela. Yiza ke moyo ingcwele ufukame bathi abantwana bakho bonke bazawuthetha kule ndawo. Ungenelele wena njengoThixo thabathi ndawo Thixo wethu. Nango nawe ubunguthi Kaphina Thixo singabhekwi kuwe soncedwa ngubani singancedwanga nguwe. Liyatshabalala Nkosi ilizwe lethu liyaphela. Kodwa wonke kuthi thabathi ndenzi wakho Thixo ubuqalile uphinde ugqibezele. Sinikela kuzuko nembeko kuba zikufanele ngoKristu inkosi yethu. Amen.
Thank you to our colleague, Reverend Dayman. I'll now invite my honorable MEC as the program director, MEC Konyeni, to come and take and lead the service. Thank you very much.
Mandithathe eli thuba ndibulise inkulumbuso yephondo laseMpuma Koloni, Honorable Babalo Oscar Mabuyana. Ndibulise ifemeli yonke yombathane, ifemeli yakwaDyantyi nezihlobo zayo. Ndibulise onke amalungu epalamente, National Assembly, NCOP, akhoyo apha phakathi kwethu ngokukhokhelwa nguChief Whip wendlu kaNational, uHonorable Phemi Majodina. Ndibulise iinkokheli zasekuhlaleni osodolophu abakhoyo apha phakathi kwethu nabo bonke abantu abasibukeleyo kumakhasi ezonxibelelwano YouTube, Zoom kwakunye noFacebook. Siyabulela ke ukuba ngabana uThixo siphele mini izuke kangakanani. Igama lam ndingufezeka wakwankomonye, ndizawuba ngu-program director wolu suku lwanamhlanje. Enkosi kakhulu. Ndizawuba ngu-program director wolu suku lwanamhlanje. Le nkqubo ke izawuba mfutshane. Ngaphambi kokuba ndicele izithethi zize ngaphambili, ndicela ukunikezela ngemiqathango esiza kuthi siyilandele ngenxeni yento yobana niyayazi ukuba lona ngumngcwabo o-official, i-provincial state funeral, inemiqathango ke imingcwabo enjalo. Okokuqala, abantu abazokwazi uthetha ngabantu abakhoyo kwi-program kuphela. Siyayazi ukuba ngabana ngenxa yemisebenzi kamama uDyantyi nangenxa yendlela ebeqaqambe ngayo baninzi abantu abathumele imiyalezo yovelwano kwiinkalo ngeenkalo kwilizwe lonke ukude kuyoma nakoTyhubha. Ngenxa yexesha asizokwazi ukuyifunda loo miyalezo, koko siza kuyigqithisela kusapho ukwenzela into yobana ngexesha lalo mhlawumbi ngenjikalanga namhlanje bazifunde leloo miyalezo. Kwakhona kuyacelwa ukuba ngabana nabani ozokunika ithuba loba makathethe eze apha ngaphambili zoma apha ngaphambili. Ukuba unomntu omkhaphayo bakhaphane bobabini bazoma apha ngaphambili. Akuvumelekanga ukuba kube khona umntu ongqonge ibhokisi okanye osondela kufutshane nebhokisi, umthetho lowo we-state funeral. Okokugqibela, ngenxa yento yokubana sikwixesha le-COVID-19 ixesha elininzi andizucela ukuba kucule inkonzo, ndizawumane ndicela uDJ ukuba makandifakele umculo ukwenzela into yobana siminimayize ukuphefumlelana kufutshane nokuba kube khona ii-fluids eziphumayo emilonyeni yethu. Enkosi kakhulu ke ngokuba nindinyamezele ndigqalise loo migqalelo esakuthi siyilandelele. Ngaphandle ke kokuba ndimoshe ixesha, mandithathe eli thuba ke ndicele ukuba ezengeneno sotolopu wasengobu, Councillor Siyabulela Zanga azokusamkela. Enkosikakhulu.
Enkosi Phathinkqubo, ifemeli yamaXesibe, inkulumbuso yePhondo leMpuma Kapa, abaphathiswa neMECs ezikhoyo apha, Chief Whip at National Assembly, ingcobo local municipality, inkosi zezwe lakowethu, isifundisi esilapha phakathi kwethu, inkokheli zombutho kamama uJantyi namahlakani ayo, umkhonto wesizwe, amagqala omzabalazo wenkululeko. Bandicela ukuthatha ithuba kulo baphathiswa ukuba ndamkele wonke umntu oze kule nkonzo. Inkonzo yokuzokuthi indlela ntle kweli qhawe lamaqhawe umama uJantyi. Umama owathi wazibandakanya nomzabalazo wenkonzo wokukhulula abantu bakuthi ngexesha ekwakungelula ukuzibandakanya nenkonzo ekumila kunjalo. Xa kusethwa ke apha iMpuma Koloni liphondo lengqwele, nathi apha engcobo equthubeni sibinzile ngonyana neentombi zethu ekuquka kuzo umama uJantyi, ootata uWalter Sisulu owayengunobhala jikelele wombutho wesizwe, utata uAP Xhuma owayeke wangumongameli walo mbutho kanye ngexesha elinzima lombutho owawunengxaki owawujamelene nazo, obawo uJames Zamiwo Ngakati, otatu AS Xobololo, otatu Fadana, amaqhawe namaqhawe omzabalazo wethu aphuma apha. Siyazinca kakhulu ngalamatshantliziyo kuba athi asiza kuzakuzela kwindawo ngendawo ebekusiliwa kuzo, akasihlazisa singabantu balapha engcobo. Umama uJantyi was indeed a selfless leader of our people. Ubomi bakhe ubuphile, azange abuphilele yena yedwa. Uthe wanikela ngobomi bakhe, wazenza idini, idini lokuzincama egameni lenkululeko yabantu. Kungeso sizathu ke sikwaziyo ukuthi namhlanje sizokubhiyozela ubomi beliqhawekazi phakathi kwamanye amaqhawekazi. Umama uJantyi samkhumbula ngezinto ezininzi, ukuba ebengumntu othobekileyo, umntu othembakeleyo, umntu obengathi axhase izigqibo ezithathiweyo kuba zinento kwenza negama lakhe, ebenyamezela izigqibo zombutho wakhe ezithathiweyo kwizigaba ngezigaba futhi azibandakanye nazo. Sithetha ke le nto sisazi ukuba umama uJantyi indlela ebethembakele ngayo, ebengumntu kwaye ebesihlonipha isikhokelo esikhoyo ngamaxesha onke. Siyafuna ke ukuthi singabantu balapha engcobo xa sinamkela apha kule nkonzo yokuthi indlela ntle kweli qhawe elithe lazibalula ngokuba abe ngumzekelo wale nto yokuthi kukuba kukuzibandakanya nenkonzo yokulwela inkululeko, uzibandakanye nombutho wesizwe ungajonganga nzuzo. Zininzi izinto esiza ukwazi ukuzifunda apha kuye, kuba uthe wakufumana uqeqesho kumkhonto wesizwe okokuba ngaba abe inxalenye yabantu abaza ukukhulula eli lizwe phantsi kwe-arm struggle. Azange athi olo qeqesho nezo zixhobo azinikiweyo kumbutho wesizwe nomkhonto wesizwe azisebenzisele ukuba kuxhamle yena nefemeli yakhe nabo bonke abantu abasondele kuye. Uyibonakalisile ke loo nto naxa ethunyiwe eburhulumenteni ukuba azange sivento yentoba usebenzise isikhundla sakhe ukwenzela intoba sithi xa sibuke loo mabonakude sibe neentloni ukuba sithi ungomnye wabantu abasuka apha engcobo. Ngaloo mazwi ke sifuna ukuthi kuye wonke umntu olapha, sithathe ithuba lokuthi
namkele kile nonke, inkosi program director.
Inkosi kakhulu, Councillor Zanga. Si bulela kakhulu na kuma mfundis osivulelele nkubo ngomthandazo. One of the things that Councillor Zanga reflected upon was how selfless Dr. Janji was. And indenza ndikhumbule and uba ube ngumntu obezithobile. Yesterday, Premier ube ndithumile uba ndizojonga amalungiselelo and Deva uba kuthiwa one of her wishes was that angcwatyelwe phakathi kwamangcwaba abazali bakhe. And jokingly ndithi kwa officials bendilungiselela nazo mna noko andinawude ndingcwatyelwe phakathi kwabazali because it would have meant ukuba ibhokisana yam izawuba ncinci xa izawusikwizwa phakathi kwebhokisi ezimbini. But for her, it shows humility into bana she felt uba kufuneka noba usikwizwe endaweni encinci just as long as she would have been amongst her own. So sikhumbula umntu onjalo ke ngale mini yanamhlanje. Ndizawumane ndiluma esilungwini for those who are watching us live ukwenzela into yobana singabashiyi. Mandicele ke uDJ ukuba ngabana ngalo mzuzu asiphakamisele usisi Amanda Tyanti ukwenzela into yobana asifundele umhobe wesizwe. Uba ngabana DJ uyakwazi ukusipha ingoma ezukileyo kwenzela into yobana usisi Amanda Tyanti eze ngaphambili azosifundele umhobe wesizwe.
Dr. Phumza Patricia Tyanti is the firstborn daughter of Hutchinson Achton Temba and Vina Nokaya Tyanti. She was born on the 5th of September 1948 in Kutubeni, Engo. She did her primary school education at Kutubeni Primary School, her senior secondary studies at Nyanga High School, and thereafter completed her matric at Tsikira High School. It was at Nyanga High School where she was introduced to politics through reading her brother Mbulelo Tyanti's politically charged books. She registered for a nursing diploma at Baragwanath Hospital in Johannesburg. This is where she got actively involved in the struggle against apartheid. Committed to this struggle, Dr. Tyanti was one of the first women to flee the country to join Umkhonto weSizwe, fleeing while posing as a pregnant woman with books in her belly. She was trained as an Umkhonto weSizwe soldier in 1978 at Novo Katengu camp in Angola, and here she worked as a nurse. Whilst in Umkhonto weSizwe, Dr. Tyanti was a sectioned commissioner and a part of the mighty few women of the Mkandu Detachment, Company 1, Platoon 2, where she survived the notorious bombardment of Novo Katengu in 1979. After qualifying as a medical doctor in Cuba, she was deployed by the ANC to Zimbabwe to work in one of their public hospitals. Dr. Tyanti returned to South Africa in the early 90s and following the unbanning of political organizations, she played a critical role in the relaunching of the ANC structure inside the country. She worked in Umtata General Hospital in 1993 as a locum. In 1994, she opened her medical practice in Aidugwa, where she had made herself a home. She ran her practice for a number of years before it became apparent that she had to solely focus on her political life. Dr. Tyanti became the first black female mayor of Mbashe local municipality from 2000 to 2006. Amongst her many achievements while mayor was Dr. Gyanki's commitment to the destitute. She opened the Nobonke Rehabilitation Center, a safe haven, which offered basic necessities. After serving diligently as mayor of Mbasha local municipality, the ANC deployed her to the Eastern Cape Provincial Legislature as a member of the legislature. She was appointed member of the Executive Committee for Health in the Eastern Cape in 2014. As someone who grew up in the village with an intimate knowledge of how overlooked these communities are, she made sure to improve their access to healthcare. After her successful tenure as Health MEC, she was deployed to the head of the Department of Social Development as MEC until 2019. At the time of her passing, Dr. Gyanki was serving in the Portfolio Committee of Health in Parliament and was still committed to serving the people. Dr. Gyanki distinguished herself as a disciplined cadre of the ANC, where she served the movement in various capacities, having been elected to the ANC Provincial Executive Committee, the PEC, the Provincial Secretary of the ANC Veterans League in the Eastern Cape, the MKMVANEC, ANC Health Subcommittee Conveyor, and ANC Women's League. Dr. Gyanki served the Congress movement with unwavering commitment, absolute dedication, and was an incomparable stalwart and gallant fighter in our struggle for liberation. In addition to her medical degree, Dr. Gyanki also holds a master's in business administration, diploma in management studies, diploma in midwifery, and a diploma in general nursing. As a result of her education and experience, Dr. Gyanki served a number of boards such as the Mida Private School, Nelson Mandela Museum, Ntinga Development Agency, and Government Employees Medical Scheme, GEMS, where she continued to make an incredible mark. Mbatane leaves behind her younger brother, Makhumandile Leonard Gyanki, and sister, Nolwazi Limani. She also leaves behind her nieces, her nephews, cousins, and grandchildren. Lalongoxolo Mambatane, Machaya, Xesibe, Nonzaba, Sohlala Sokukhumbula. Thank you.
Enkosi kakhulu Mambatane, funda kamandi mbali ngobomi buka Dabs, as she was affectionately known. Ngesi sithuba ke mandicele kwakhona DJ undiphakamisele abantu ababini so that we may be able to save time. Cela umntu one cell phone eringayo ayifake ku silent so that we can at least sinigate dignity. Ngelithuba ndicela ukhona Gyanki on behalf of the children enze a tribute kwakhona ndicele eze naye ngaphambili azokwenza yakhe tribute. Ngandiphake DJ Ngoma khona Gyanki kwakunye no Dr. Somato.
Ndinibulise nonke kagama leyenkosi yam uYesu Kristu. Amen. Udabsi ke kwengoma phaya ekhaya. Bengakwazi kakuhle wena ucula kodwa bewuthanda gqitha umculo. Itela ni keni tule basukulwane. Pagaden Siningo na pagade Siningo na pagade Siningo na pagade Siyabulela. Andingomuntu ke oqhela uqhakwa kuthetha, kodwa namhlanje kunzima. Ebekhatha udapsi ke ufuna usirekhoda. Athi yazi ufuna ke nikhuphe i-CD. Qha ndiyabona namhlanje shema amadola anzima kuthi sonke. Kodwa ke ndiyalibulela elithuba, all protocol observed. Njengoba nishilo uba this is a very difficult tribute. Udapsi ushiyelwe ibele ngutata wam. Yeyona nto ke ke besike siyiadwish into yoba ngowuphi ongumafungwashe apho. Ndibe ndisithi ndim umafungwashe kaloku. Kambulela besithi yena ungumafungwashe kanokhaya. So sikhe siadwishe ngokulawula ke apha. Besibuthanda kuba mnandi noDapsi. Besingabantu aba-organizayo phaa endlini. Noba kukho umcimbi uyeyiphi nimeko, we always found time for us basihlale together as a family and have a good time. We are here today to celebrate ubomi bukaDapsi. UDapsi usizimele. Niyayibona mos uba singabantu abahle pha Glams. For her age, ebe fresh, emhle, ezihambela, ezenzela yonke into right up until umzuzu wokugqibela. And loo nto ke ibiyinto kabawo. Kubawo ebesinike laa nto uba singabi nayo nento yokuba uyagula noba kwenzeka ntoni na, ebesisithelisile kuloo nto. Growing up ke in this family, we were not short of role models. Nayibona mosiqutha uba ayinanethiwekhi, ayinantoni, sezindabeni, sezingqaqini nje, kodwa they pulled themselves up, bazifundisa, bazenza, baze izinto bebezizo. She always emphasized ke uDapsi uba education is the key. Athi niyabona mos uba zange sikhule sine silver spoon. Kodwa size izinto sizizo. So if you don't wake up and make something of yourself, usengxakini wena ufuna kwenzelwa. Into beyithetha loo nto all the time kuthi. We had a lot in common noDapsi. Besifana and we loved family, we loved education. We loved having fun njengoba besenditshilo. I think one of our very long conversations was on my birthday in October. Ude uyandibuza ke into ba yintombi udusi invite nini kaloku ugqiba nini ufunda. Ndithe mba kandigqibile Daps ndimoshwe nje ile COVID, so asikwazanga uyicelebrate loo nto. Athi hayi funa celebrate le ndithi sizayibona wena, sizayifaka apha ngeChristmas into soze singacelebrate tu, sizayibona. Sufuna i-celebrations abanye abantu. I-70th yakho asikayenzi. Sufuna ubambelela kwezabanye abantu. UDapsi ke ebenabo ubugqolwana wena apha. Kuba i-60th yakhe wayenzelwa sithi simnyanzelisa sayi-organizer. What you? Izawuba yintoni benindihlaza. Nindenzela i-60th ningabantwana. Waphakama ke. Thanksgiving yakhe ubekwa kwakhe wayi-MEC wayenzelwa sithi. Wathi esiva sabe sesiorganizile sineenkomo uthi ngabantwana babevelaphi apha. Sithi kaloku yonke into mayicelebrate. No matter what an achievement is an achievement. Nawe uyafuna uba sizicelebrate all these milestones. So when I turned 40 a couple of years ago, ndiyafunda ndibhizisa isikolo, I don't have time. Kufowunwe ke, what are we doing? Ndithi we're doing nothing guys. Ndizawube ndiseklasini the whole day. Sifiki boys gaze on baz mamil. Omnyusuke Bloom, omnyusuke Deben, ba fike, bathi hayi hayi wethu nje, sawubeka nje lahlini. Futhi ke ndibheke esikoleni ndibuye ngo-4 in the afternoon, ndibuye kuhlelwe phandle, kubekwe izcreens, kubekwe ntoni, zigazibhos. Yeyi kuredi bukelwe ibhola apha, ingabi namsebenzi. Sifiki girls suke Bisho. Kukho i-outfit apha eseyinxityiwe, i-colors ezinxityiwe, caba kuplaniwe le nto. Ndathi ndisajonge loo nto ndabona kugalile kudaps nonqanqa. Banxibe ii-outfits abantu abazovimbeka tu bona. Bayayibona lifihliweyo into eyenzekayo, bahlala apha, ndibangathi edaps. Uyayiqonda masibuya le nto bendingayazi mna. Uthi ndiyivile ihletywa ndaqonda uba kanti andizuphoswa. Apho ndize khona ndizibe mna ndinizobethi get down okwam. There was about 15 of us kids, family members. Udaps nonqanqa were the only adults. Abe behleli phaa besithi abazungayi-enjoyi. She was that kind of a person. Noba kukho ntoni yakho uphi. Ndiyayazi nge-graduation yam wayikhona ekapha. Nge-graduation kabani uba lapho, noba umbiza kwintoni na uba lapho. Adathi, nindikhumbuze mani, ifakwe kwidayari yam kwenzela uba ndingaxakeki ngaloo mini, andifuna uphoswa. Sesisenza nje iti apha ekhaya, uthi yhu intsikelelo andinongazi apho. She was that kind of a person. Noba umfowunela, umfowunela uthini, uyamhlupha, ashawutise, hey, uhlukane nam benifuna ibhizinisi sokulisana nam, kodwa. Whatever you ask for, she will make sure that it gets done. Ibe ngudaps wethu ke lowo. I remember a short some time back, ngoku wayesepractisa ke zogqirha, kugula umchenge phaa endlini ndimfowunele. Daps umchenge akaphilanga apha, I think yi-fever and futhi nditsho ne-prescription amakazi nayo udaps. Hayi khona, kubani ugqirha ndim okanye ngoku? Ngawunika umchenge azithethelele ngokwakhe, ndizoyazi uba ndizamphathela ntoni na. Ebe ngumntu obefikeleleka ke asoke fike apha elalini ephethe amayeza ephethe ntoni kuzawufolwa ke mntana abantu kutofo apho ngabantu abagulayo wonke umntu uyagula xa kudaps atofe avulise jari phaa ekhaya. Yho silahlekelwe kakhulu kodwa ke udaps uphilile ubomi bakhe. She had a difficult life at some stage of her life, nyani nyani. Xa ezibalisa izinto, besibalisela when she was out of the country, into ezazisenzeka, some of them, and uyiqonde mos into yoba uyakhatha, akafuni sazi the detail, but uyasibalisela into ezazisenzeka. And she was open about it. UAmanda lo even wrote a paper for esikolweni, yoloo nto she knows so much about the history yakhe, yokuba what went on with her. To my family at large, uDabs akashiyi zinkedama ke into endiyithandayo. She instilled in all of us a spirit of vukuzenzele. Niyayazi loo nto, ebengamfuni umntu ongazenzeliyo ofuna ukwenzelwa. Let us continue to celebrate her life and portray the values that she believed in. And niyazazi ke ezo values, integrity, commitment, consistency, zinintsi. Paying it forward was one of them. Honesty, wayengamfuni umntu othetha into engekhoyo, amampunge, wayiqhela utsho. Ndiyayazi bukhona umntu ozawubulela, but I would like to thank our parents at large. Parents in our family, parents ezingaphandle, ezitshomi zikaDabs, who held our hands in the past 2 weeks. Kuba bengelulanga. This was a very difficult time. I'd like to thank especially Usisi Lindiwe. Othe sisaxakene nento singasakwembi intloko singazi noma masithini na. Wathi hayi hambani hambani nina airport nihambe nibheke eDurban. Saya eDurban noPam. And we were fortunate because we spent some time with uDabs ekugqibeleni. It was very difficult, but we were very grateful for that gift that you gave us. God bless you. Lala ngoxolo Mbathana, Xisibe, Nonzaba, Matshaya, Mkhuma, sohlala sikukhumbula. Nkosi.
Umphathi inkqubo uMEC Fezeka, uPremier wePhondo, kuMinister welizwe uMamulindi weSisulu okwayinzalelwane yalapha, Chief Whip, Mayor, Bebonke, inkokheli lapha. Ngokubalulekileyo ikhaya lombathane lamaXesibe. Ndimi apha nje ndithunywa sisizwe samaXesibe. Njengo-president weXesibe Heritage Association of Southern Africa. Okokuba sidlulise amazwi ovelwano kwikhaya. Sithuthuzele sikhumbule sinokukhumbula. Ndifuna ngokufutshane ukuthi sibe nentlahla engummangaliso emveni kokuba sothuswe ziindaba zokubusa siphumza akaphilanga. Kuba kaloku besoloko sithetha naye nje. And it was only a few months ago upon the city isizwe city joining executive vume sakbe sivileke siye saphathelela ukuya isibhedlela apho eThekwini ngenene the Sunday before she passed away sanenhlahle ngummangaliso no national organizer wethu Brian ukuba basivumele singene Safi kumamba thane ezolile. Sawenza umthandazo. Sazenza izibizo zesixesibe. But at the moment we left and I was returning to Johannesburg. Something told me that this was our last goodbye. Kulapho imemory yeminyaka 820 sidibene noSisiphumza was coming back. Sise Walter Sisulu noba uchapha aba. Sidibana kwi various portfolios zakhe as a leadership engumeya Mbashe engu MEC as a parliament. Then it occurred to me, ukubangalo nyaka, when we are being reminded of our fragility as human life. Ukubasonke at some point, whatever we have been, we will be reduced into a dash in a tombstone, the date of birth and the date of death. Abanye bethu ke bazawuphelela kulowu dash yokuba wazalwa wafa. But uSisiphumza is not that kind. Some people leave a vacancy when they leave, but some people leave a legacy. uSithobile uMamXesibe, not once in 20 years has she ever mentioned ukuba ujandandive emacaleni. Not once did she talk about all her other achievements because she was doing what she had to do for the nation. And she knew how to balance iroots zakhe zobuXesibe and her national duty and profile as a leader. Ihumility yakhe nehumbleness yakhe ibingummangaliso. Only last year siyobamba imbizo e-annual yamaXesibe ngaphaya konxele in KZN. Sibe neentloni kule ndawo kubhukishelwe abantu abanintsi ibhankers de sithi hayi nonzaba masibone uba asinamnika ezinye ihotele ezikhona napha eMaritzburg. She refused. Wawulala phakathi kwabantu. Washerisha indlu nabantu. That's the kind of a leader who served people, and she was not expecting people to serve her. A rare breed of a leader. Ngokwasexesheni ke ububona uba nyhani lijoni lomkhondo eli. Nokubusuke apha thina sesiyolalela kuloo ndawo. 30 minutes before the meeting, imoto yakhe seyimile. Ume phambi kwendawo yemeeting. Kangaba wonke umntu ebethi noba uyahlamba ekuseni athi angafiki usisiphumza. Singekafiki ngokube sesilele kule ndawo. And her smile, her generosity of spirit. Noba AP project, nale monument yamaXesi bewathi nindifake nonzaba ndizawufake yami 40,000 xa seyiqala iproject. Silahlekelwe kakhulu. Xa ndivala family and to friends. Ningazibuzi uba bekutheni, why this time? Where reason ends, faith must begin. Xa nifuna.
Honorable Speaker, presiding officers of the National Assembly and National Council of Provinces, mandigqibele ke ngelithi xa bengakwazi ungena zezinto zobuchwepheshe, kodwa ke ibingumntu ocoselelayo lo. Sithe xa besibathuma into yoba mabajongane nento ye-National Health Insurance, uSisiphumza ubeyikhokhela kuba ubeyifundile, wayibona le nto etyhubha. Besiqonda into yoba ngoyena mntu ozasincedisa to pilot le nto ye-National Health Insurance, kwenzela into yoba i-health coverage ikwazi ufikelela kuwo wonke umntu, angathi umntu ozawufumana impilo ebhetele ibe kanti ngumntu ozawukwazi uba ne-medical aid, abantu bonke impilo mayilingane. Ubekhokhela loo nto ke uSisiphumza, usishiya ke ngelo xesha ke ebekekhokhela i-portfolio committee yakhe yakwa-health. Iyazazi izingqi zakhe. Nathi phaa ipalamente samthuma into yoba makajongane no-permit ngenxa yento yoba unobuchwepheshe ne-technical know how yoba Sisiphumza Dyantyi, the people's doctor, itsho esa study group sakhe esikhokhelwa nguchilitsi, honorable uchilitsi Munyayi notata uDlomo and all members of the study group. Siyayazi abona abantu babetheke kakhulu nini, mna ndilahlekelwe ngamalungu mahlanu. I have three members that are very sick right now. Lo nyaka ubanga mhle kodwa uSisiphumza ngele last minutes zakhe she connected to parliament esebhedini. Kukho amanqenerha nje azahlala ecaleni kwendlu athi andikhonekthi. uSisiphumza wenza izitrides into yoba makakhonekthe, abonakale into yoba ufuna ipasile ibill ethile. This is how committed and selfless uSisiphumza was. Eziva into yoba kaphilanga udoctor uthe makamele ecaleni kodwa wabakhona. Umama uShila Xheko, a member of parliament, a friend and a sister kaSisiphumza, esivileyo into yoba ufumene umphanga this morning, kwafuneka ejikile wagoduka uye wasimela apha, but she was a true sister, a true friend to umama uDyantyi. Nathi egameni lepalamente siyambulela kuba ubesimele nathi apha. Sithi ke kuni bononzaba bhutana, siyayazi awuclose were kangangoba kule nto uba zandiyibona iboyfriend kaSisiphumza. First time ndikubona ndaqonda uba yeyi inoba ngumtsha wakhe lo, azandiyibone. Wayengusiso sihloniphileyo ke. Xa senisaba impahla nijonge iheads ezifanele mna, okay? Ningathathi yonke into, nijonge iheads nezasuti zifanele mna, ezam zize kumnqanqa ubancedise. Uyasazi istyle sam, ndizama ukuthi ke besifuna into yoba sinibulele ngosinika umama othobeke kangakanana i-National Parliament kunye ne-National Caucus. Ithi ke bononzaba lalani ngalo noba liyopha elinxeba. Siphethe
mandibulise ngelemva kwimini, andizuthetha ngoba ebe strong apho umama unkomonye sithi akukho mntu ungabhalwanga apho uyawuthetha. Kodwa ndizinikele igunya Chief Whip, njengomngane njengabangane bakaSisiphumza ebebethunyela imphondo leMpuma Koloni kulaa palamente yaseKapa, sithe xa ethe wasishiya uSisiphumza masize soshiya isepha apha kuBhutan. Ayiso speech noko esi. Nkosi.
Oliver Tambo, ubambisandla sam. Oliver Tambo.
Oh, Oliver Tambo. isandla sam we tamboba. Usibambu ngasiyekeli. Oliver Tamboba. Bambi isandla sam.
Ndizawubethwa ngamapolisa. Amapolisa lo mngcwabo awuqingqele ixesha. Andifuni ke uxabana namapolisa kuba ndisazawuphinde ndibe ngu-program director kwenye indawo. Ndidibane nawo sethatha umzimba ephuma ehamba. I'll signal to you, my honorable blue members, xa sendicela an item. Siyabulela kakhulu kwindlu yowisomthetho e-national ngokumelwa ngu-chief whip, Honorable Majodina. Abantu ke ngabantu baneendlela zabo. Uthapho uChief Whip yena ezakhe ilokhwe beziba nemisila. And trust me, I think I joined the legislature in 2009. Le misila ibindibhotarisha. But I never had isibindi sokumxelela uba khawuqhawule umsila lo. So we are really grateful that at least it can only be Dr. Tyantyi who was able to say, kodwa noko inhlele lokho yakho qaqani qha umsila inkwenkwe zishiyana ngobuqaqawulo. A humble lady, a lot of people have indicated before me uba ube ngumntu obethi nobuncedile angazigwagwisi ngalonto. I remember the last interaction I had with her bendinikwe uxanduva i-African National Congress to debate on behalf of the province, sidebate nezinye provinces. She provided me with a lot of content. And I and Nazim Throne came knack of indicating, but 60% of what I spoke about was what was sponsored by Dr. Tyantyi in terms of the content. But not even once wa came vakoko wa pinde wati. She would never do that. Abantu bandi phone elem vakoko bandi kashil, what we are betting, and then come, and so send it, but then the call fellow with Dr. Tyantyi. Ubesinceda kakhulu, a true member that we looked up to. Omnye wabantu ke endingakhange ndim acknowledge i-presence yakhe apha because kuko kwabo. Khona omnye umntu wakwandibuza uba ke ngoku emisi xa kukhona i-funeral kokwenu uyathetha. Ndathi ke mna ke hayi kuyaxhomekeka uba ndinikwelu phi uxanduva uba kuthiwa mandithethele abantwana ndiyathetha kodwa andide ndithethele umbutho. Maxhamela andikhange ndiku-acknowledge sithandwa sam. ANC kinabantu ngabantu, nabantu abahambela phezulu abafana noSisipheni aba, ibe nabantu abangoglama, abathi chu, xa behamba bachula ukunyathela. Ngomnye ke woglama be-ANC loo ndizombizi. Othethela igama egameni lefemeli, sicela u-Honorable Minister Lindiwe Sisulu Maxhamela ukuba azokwenza amazwi efemeli. Andizumapha ecam' kwakho ke Maxhamela ukuba ndikuqhawule uthethe, kodwa njengoba besenditshilo, amapolisa angandi ndonzakalisa ukuba silihloniphe ixesha kwakhona. Ifemeli siye siyinike noko ixesha elaneleyo ukwenzela into yobana kungafuneki sibashiye iintliziyo zophukile bengakhange bakwazi. DJ, encinci nje ingoma emfutshane. Enkosi kakhulu iza ngaphambi
what? Inkosi Program Director, ndihloniphe apha ku Premier, Chief Whip namalunge Parliamente, Professors ezikhoyo, nawonke umntu olapha. Premier, ndithi mandinazise, mandinichazele isizathu soba ndibe lapha ndimele ikhaya lamaXesiwe. Mna ndingumamirha, intombi yasemayirheni. Kwaye ke nale ngqingisi kuyo ngoku uthiwa kusemayirheni. Uphumza uzalwa sithi, umakhulu wethu uNothingo wakwaHlakula, lo ozala uThemba ngulo ozala uMza, uPhumza nabantu kwabo. Ndilapha ndizongqina ngosisiPhumza ngoba ayingomzala wam qha. Ndisebenzile kakhulu nosisiPhumza. Ndithe mandithathe eli thuba ndinazise ngosisiPhumza. Ngoba ooprofesa abalapha abadla ngokuvela kuradio, ndifuna bamazi ngokupheleleyo. Phumza came to Johannesburg to study at Baragwanath Clinic, Baragwanath Hospital for nursing midwifery. At about the time, Comrade Joe Gabi, an eminent leader of the ANC, was released from jail. Joe Gabi was a trained MK soldier, trained in China at that time, and was part of the MK High Command when he was arrested. He was sentenced to 10 years, and on his release, he took his job as part of his responsibility. He introduced himself to the underground that had been operating after the treason trial, the Rivonia trial, had removed the leadership of the ANC. Phumza was one of his first recruits. As he organized himself, he organized the youth in particular. I'm trying to work out why Phumza had been one of the first recruits. And I've come to the conclusion that it was possibly because she was close to, but much wiser, she pursued her underground activities without let up. By 1977, following the arrest in East London of Joe Marty, another released Robben Island political prisoner, because ngelo xesha ebesengu go between amongst all of them. The comrades decided that Phumza was going to put herself in danger, magambe. They got word, meningekho ngelo xesha nsejele, but they got word from Stanley Mabizela, who was a leading ANC operative in Swaziland, uba makanyuke uPhumza, because kunzima apha eSouth Africa. She left to report to Stanley Mabizela in Swaziland. As the obituary has indicated, Mrs. Phumza was one of the first female cadres in exile of our generation. The journey into exile speaks of the trauma she would experience for the better part of her life. On the trip to exile, she led a much younger group consisting of comrades of the Eastern Cape, such as Gibson Njenje, Dexter Zozi, Linda Ngamqa, Mary Mini, Mandisa Hashe, Sizakate, and a few others, a whole group of them. And she was a leader of this. Facing imminent arrest by the police, she led them to safety in Swaziland. It fell to her as a leader of this particular group, and just as well that she was there, because when they got to the border, unlike the arrangements that had been made for them, nobody was there to pick them up. 1 hour passed, 2 hours passed, 3 hours passed, they were panicking, 4 hours passed, 6 hours passed. And true to herself, her leadership role, she decided to have a plan. She went to the nearest house that was lit up, went there, and pretended, "Hey, my uncle is very sick, ndicela usebenzisa ifoni yenu." I kept believing her. She was always looked very innocent. Always looked very innocent. Didn't matter what she was thinking, what she was doing, she had a very innocent face. When she got there, she phoned Stanley Mabizela to say, we're stuck here at the border, please help. It took them 12 hours waiting at the border to be fetched at the border. And she went and was received. All of them were received by the leadership in Swaziland. In 1978, as it has been known, she was part of the commander's course in Novogatenga in south of Angola, where she was the first woman. And this is Zababala or first. First woman. She was the first woman trained in this camp. She was in the company one, she was in company one, platoon two section, and we were assisted by the Cubans who were nearby to take cover, and a new camp was created. And the Cubans, of course, provided support for us at this particular time. And because Mrs. Pumza had a nursing background, she was brought in to make sure that she was part of the healthcare of the people who were there. And because of this, she was appointed as the first female commissar of a camp. Four first female. She had a string of firsts, says Pumza. A string, they probably get up to 8. I just couldn't take time now because ndiyalazi ixesha uma andinalo. After her training in Novogatenga, she was appointed a medical officer, and in the terms of endearment in the place, she was called Comrade Medico. She had to deal with a variety of both psychological and medical problems and the comrades experience out there. And what she provided was not just healthcare, but healthcare with a great deal of emotional and compassionate support for those people. She did not only limit herself to the medical field, she contributed immensely to political debates. And I wanted to bring to the family the poems that she wrote at this time. I haven't got them, but I will make sure that they are published. Because when I discovered them, long after we had come home, I realized this was a truly gifted sister of mine. She wrote poems. She wrote poems to her family. She wrote poems about everything. Erudite woman. I'm telling you all of this to tell you of what an accomplished woman she was. After distinguishing herself in the responsibility, the leadership highly recommended that she go and train as a doctor in Cuba. And she joined a group of students. That is why she was a proper doctor, Comrade Pemi. She trained as one. On completion of her studies in 1987, the ANC sent her to Zimbabwe, where she was attached to the sister country's health department. She became part of the health department of Zimbabwe. They were also just struggling to come to terms with the enormity of the problems that they had inherited after their independence in 1918. She was later joined in this health department of Zimbabwe by Dr. Mini, who passed away, Dr. Nzo, who passed away, Dr. Nsaluba, who's still alive. And no doubt, here she performed specific assignments that the movement had sent her to do in the broader South African, with the broader African community. She has a string of firsts, my sister did. First female commissar, first head of the women's command, first head of the female quarters, first female medico. She excelled in whatever she put her mind to. And the leadership had confidence in her. She was awesome without being pompous about it. She was soft-spoken, yet very firm in her commitment to principles. Easygoing and very simple without being a simpleton, and profoundly erudite. Inhlungu zidlulile kumzala wami. Ndimbonile ndaneliseka uba akekho entlungwini. Bemhle usisiphumza xa isweleka, bemhle gqithi. Ebezilungisile ke, ezenze namazipho, ezipletile. And I want to take this opportunity to say to the doctors who looked after her and kept in touch with me and her brother, thank you so much for the care that you gave our sister. Even though you knew she wasn't coming back, you kept us hoping because you thought it would give us time to heal. Thank you to the kids for agreeing to go and see her and being with her. I'm told by those who know that Xa nithetha naye, even though she's unconscious, univile. So I hope nifike na teta, na choba nitolile, na mkulula. Kuni matbelsibe, zlobo nizilama anizake, na andi wanduana mamu. Siti tutwini, tutuzelegani, kengoko, ulfezile, next to her mother. And I'm hoping ba, siza ukola. Sakala wanduana mamu, please nindi, naete, uti goodbye, kalengo mayase wesele. Kleni, iti, kleni tautate, into and the tandayo. That we say just one verse. Uba nam kwasu tobum perfum no. Ndithi xa ndizawugqibezela ndibulele kakhulu kuMedema Xeko. Uyihambile ke indlela eya eThekwini efowuna lindi unje kunje kunje. Siyambulela kakhulu, simbulela nani lonke ngokubakho kobukho benu apha namhlanje. Ndithi kubhuti nosisi no dadwethu sawuphola. She has made us proud. Usisi Phumza, I say this with a certainty that nobody can deny. She has no equal in this country amongst the females. I am so proud to stand here before her. She is the first amongst equals, the best we had. Nkosi kakhulu.
Nkosi kakhulu, Honorable Minister Sisulu, for a very moving tribute kumzala wakho. Siyabulela kakhulu nkosazana, siyabulela nkosazana yamayirha. Ngesithuba ke sizawucela ubangabana itim yam le ine uniform e blue endiyibolekiweyo namhlanje ngoba undosi kuba incedise indiphe nje ingoma ibenye iphakamisa inkulumbuso yeliphondo. Into endenza ndibe neshori kuba ndizoudideployo thole into yobana ndiyamazi uba akakuthanda uintroduce, so ayireidiployisi ke loo nto leyo xa ndingakhange ndimintroduce. Ndiveske ndimcele nje uba after that item, ndimcela Honorable Premier akhwele eqongeni. Over to you, Subspend. Qha nishiye ushoti.
Thank you. ikose zanzi ke. Nolwando ikose zanzi ke. Okay, ngadi right. Thank you very much, Chair. Program Director, I'm not sure uba ndiza uvakala kakuhle. Since unganye noyikhulula. Kuba ndike ndahlangana ne COVID. So and thethi nje ngayo. Ndiyayas. Ngoku kodwa ke kufuneka ndivakele ukuba kunganjalo singase singanengxaki mandibulise umphathi inkqubo umphathiswa wethu walapha ephondweni usisi uNkomonye ndibulise ichaplains iklegi yonke ekhoyo ndizawube ndisithi ke ngokukhokelwa nguwe umfundisi wamarhabe uchaplain ubawo umfundisi umatya inkosi yendawo uba ide yafika umhlekazi ubakhangele ndinike imbeko kuye usapho lwamakhuma izihlobo nezalamane abaphathiswa abakhoyo nabo basimameleyo kumakhasi onxibelelwano ndigqamise umaxhamela usisilindi okwa yintombi yalapha ekhaya emayerheni kunye nabaphathiswa bonke ne-MECs ezisimameleyo Chief Whip Mathole Nkosi was not just a tribute yefamily it was a tribute ye-African National Congress done by a National Executive Committee member and an NWC member ye-ANC wakwazi ukuchancatha kakuhle kwimbali ebeningayithetha nani ndiyacela ke esasikhalo beke ndasifumana soba amajoni omkhonto akathethiswanga bawuthoba ithathe noko nawuxola nisixolele i-leadership ye-alliance uprofessor Somadoda Fikeni kunye nombutho wamaxesibe wonke kuzwe lonke ndingalibelanga ubulisa abantu baseQuthubeni amalungu e-African National Congress nabantu bephondo lethu ababukele le nkonzo kumakhasi onxibelelwano ale mihla ukuba bendingeyo premier Mathole bendawuthi kugqityiwe kuba izithethi ebezithetha apha usukela phaka umxesibe ukuza kuwe uyophuma kusisilindi bezizama ukushwankathela le mbali ityebe kangaka ithetha ukuthi ke maxesibe ninethamsanqa kuba akho nto imbi njengefemeli ebhalelwayo nembali yayo so ninoprofessor Somadoda Fikeni ninomaxhamela abanokwazi ukudibana bahlanganise kubekho incwadi ebhalwayo ecacileyo ngomambathane ukuba be singekho esisiyelegu sale ntsholongwane ye-coronavirus ngelapha ngobuninzi bawo amavolontiya akathambo ezokuthi ndlela ntle kucomrade uDr Phumza Tyanyi comrade Dr Phumza Tyanyi ona ndakacomrade linganisa wonke umntu wani kuyalingwana kanti ngokunafuna simane sibeka esikaleni kucaca ingakumbi Mathole xa ingeyiyo le ethi siyayiqaphela imisebenzi yakho mihle siyakunika xa ithi hayi ndiyisebenzele alapha ke kodwa amavolontiya kathambo ngeentliziyo zawo ebukele kwiindawo ngeendawo ahlala kuzo le nkonzo yokugqibela kamambathane ebendirhuqela ke ukobuqhofuqhofu bamaxesibe ngamaxesha onke noba kukho into elungiswayo ufuneka ndirhuqeke yenza ufumana ikholi yakhe buvile amaxesibe enzi into ethente ndithi kuye ngenye imini khuko umcimbo lapha kwa amaqwathini wamaxesibe ndithi kuye andingomxesibe ndingumndungwane mna le nto umane undirhuqela phaa emakhumeni usekhona umntu wasemakhumeni phaa kaungayothatha yena rhuqe yena uhambe naye kodwa ke kwanyanzeleka ndiye phaa kuba umkuma ebende nikalomi yalelo. Ukufa kuvavanya ukholo lwethu. Kodwa ke njengamalungu wombutho obasekwa ngamakholwa afana no Reverend Dube or Reverend Mahabane or Reverend Walter Benson Khubusana akufanelekanga ukuba sigunqe ukholo lwethu lokwazi ukuba konke okwenzekayo kuyintando kaThixo. Nakoloku nje kufuneka sibambelele elukholweni xa sizibona sithe nqwadalala apha namhlanje kule lali yaseQuthubeni kulo mhlaba wasengcobo sidityaniswa sisithwakumbe sokuwa komthomkhulu. Sifuna ukuthi kweli khaya lenu makhuma bononzaba nqe akuhlanga lungehliyo ubuhlungu benxeba lenu buviwa sithi sonke kumbutho wesizwe nabantu bephondo lethu kuba ibingumkhonzi wabantu lo a people's doctor bese kutshiwo olele kule ndawo. Zeningazonzakalisi ke sikhona sonke ukunixhasa kule nzima nizibona nikuyo. Umaxhamela xa esihla apha ufuna uculelwa iculo lasewisile elithi kuni xa ethe wanihlutha into ebeniyithanda yamkelani ke ngoko kokuba ubuyisa eyakhe mayenzeke intando yakhe. Okwethu kokuba samkele into esingenawo ukutshintsha kuba xa kukho ibirth emntwini kuzawubakho ideath. Umahluko nje into kokuba oogqirha bayakwazi ukuqingathisela uba umntana angazalwa nini kodwa kunzima ukuthi umntu uzawusweleka nini. Futhi bayayenza yonke into banibize niyifemeli njengokuba ebesitsho usisilindi apha banibonisa into yokuba sibuncama futhi bade batsho abanye uba hayi akho nto ingenye esinawuyenza kodwa abazuthi lo mphefumlo uzawuphuma nini. So yinto ekufuneka siyamkele leyo singabantu bokuphila sikwixesha lokuba siwa-internalize la mazwi siwamamela kubefundisi xa bengcwaba athi ekudliweni kobomi sikwasekufeni kuba sibona loo nto ingakumbi usukela kula nyanga kaMatshi uzothi ga ngawo lo mzuzu. Mphathi nkqubo unyaka ngu-1948 xa utata uThemba nomama uNokhaya Dyantyi belizwa ngomafungwashe wabo nedibeyithi kamafungwashe ndiqumbasisa into yoba siyayilungisa mosngo. So umafungwashe mnye njengesithethe ke sakwantu bamnika igama lokuba unguPhumza umntwana wabo eli gama elinentsingiselo ebanzi kakhulu kuba xa ndicinga ikho le nto babefuna abaphumze kuyo abazali bakhe umama uComrade uPhumza Dyantyi. Ndibe ngacinga ke mphathi nkqubo ukuba inoba babefuna abaphumze kwintoni abazali bakhe kwathi qatha kum ukuba ngalo nyaka ka-1948 lo wazalwa ngawo uComrade Phumza Dyantyi intshutshiso yomntu omnyama kweli lizwe lethu yathi yaqinisa ngakumbi kuba kwangena elulawulweni i-National Party yamilisela imithetho yobandlululo le nto kuthiwa yi-apartheid ngolwasemzini. Apartheid made life difficult for black people to prosper. There were restrictions on movement, work opportunities were confined in the mines of Gauteng, which forced many men in rural villages such as Qutubeni to migrate. This caused unbearable hardship and disintegrated families. Mothers had to remain home, work the land, and send their children to school. Iyo lento mathole la ngoma yakho isivuselela amanxeba. Lo mhlaba ngeke sixole umhlaba ungekabuyeli abantwini bawo. This is the life that Comrade Dr. Phumza Dyantyi grew up in. Like many students of her generation, she got her first taste of politics at school, as Usisilindi ebetshilo, when she took an interest in reading the political inspired books of her brother. Lo mzabalazo kudala uqhuba apha kweli khaya. She further developed a deep interest in politics while working as a nurse in Baragwanath Hospital in Gauteng, which opened her eyes to the political, social, and economic odds that were stacked against black people. Right then, she vowed to play her part to defeat the evil system of apartheid. Usis Lindika, we summarize the party, Kokwapaya Gauteng. Comrade Dr. Phumza Tyanji decided to go to do what many of us fail to do in our lifetime when injustices are visited upon our communities, and that is to take a stand and fight for what is right. She decided to take a stand and fight for the oppressed and marginalized. She's part of a generation that discovered its mission and fulfilled it. Ngomhla we 16 ka December ngo 1960 xa kwakusekwa umkhosi wabantu umkhondo wesizwe uqabane umama uPhumza Tyanji wayeyintombazana nje eneminyaka elishumi elinambini. 18 years later she performed her first courageous act when she skipped the country posing as a pregnant woman to join umkhondo wesizwe in Angola. He was a young black professional nurse in apartheid South Africa, earning a salary, risking her whole life for a mission she had no idea how it would end. She could have been content with a comfortable life. Her career in nursing would have given her such as a house in an affluent black suburb and other lavish possessions. But she yearned for a deeper purpose in life. Comrade Alice arrived in Angola in 1978 and was stationed in Nova Katanga, the main camp of the 9 camps that were established by Umkhonto Wesizwe in Angola. This camp was nicknamed the University of South because it empowered cadres with ideological, political, not post-1994 camouflage, wearing youngsters that we often see in protest these days. Today we are saying our goodbyes to a warrior whose name should be counted amongst the heroes and heroines who took up arms and contributed to the defeat of the evil system of apartheid. We bid our final farewell to a courageous cadre who is part of a generation that never betrayed the cause of the struggle for our liberation. We're giving our last salute to a true Mbokodo in the true sense of the word. When the ANC sent Comrade Phumza Tyanji to Cuba to study medicine, it was beginning a process of preparing to govern the country. As the apartheid regime was standing on its last leg, ready to crumble down, she flew the South African flag high in Cuba, remained disciplined and dedicated to her studies until she obtained her medical qualification in the land of Commandant Fidel Castro. In 1990, a young woman who left the Eastern Cape to pursue a nursing career in Gauteng came back as a qualified medical doctor. Abantu base Eastern Cape bonke babheka Gauteng sisilind. Baphelele pha uAndlora. UAndlora owashi Gauteng zalalwa kuyo enobomba se Gauteng wazohlala apha e Eastern Cape wangusomashishini. Wakhula apho waphuhlisa abantu abaninzi. So sithetha ngabantu abebe negalelo kwindawo ebezingekho lula xa sithetha ngosisi uPhumza Tyanji. She cured many of our people to good health, practicing as a doctor at the Mthatha General Hospital and her own private practice in Dutywa. Bezenge nendicimbi nokokuba ngamanye amaxesha inoba ngowapha yeDutywaberg kuba le nto yaseDutywa ininzi apha kuye. Ndicinga uba inoba ngowaseDutywaberg nyhani. The stories of elderly people who came to seek help from her private practice without money and whom she attended to free of charge epitomize her selflessness and the heart of gold she had until she drew her last breath. This was Umama Utyanji. This was Umkhuma Umambatani. Kuko le ndaba bane beyiphepha ke yokwakwabanga umatshini ayibheke wonke umntu uthethathetha afika atsibe kulaa ndawo athi khinki atsibele ngaphaya nam ndike ndiyibone phaa endlini iba ngathi ayinakuthixo le ndawo ithethwe ndim mandimkhumbuza uba ingathi uyayitsiba nje mkhuma kule ndawo kwenze njani. So bekuthiwa apho ba she was a people's doctor. So ngimsebenzi wakhe ke le sizama uyidakanqa sizama ukwenza lento ngenjongo zonganele bazisi ingxaki nje sinayo ngembali etyebe kangaka kukuba aba balala ngolhlobo abafana naye bavalwa sithi amehlo bona bavule thina amehlo sikhumbule zonke ezi zinto zinhlebe bezenza besebenzisana noluntu ukubheka phambili yimini yakhe yokugqibela yoba sizithethe ngethamsanqa ke ndingupremier akuzuthiwa mandihlale phansi. We will remember her as a disciplined comrade who understood our revolutionary principle of democratic centralism. Ukomrade umama uDr. Phumza Dyantyi ebene DNA yale ANC i-delegates zase Nazareth zathi masiyivuselele. So ebelela gwane la fertilizer that you needed when you talk about the renewal of African National Congress. I-delegates zithe masiyivuselele. Masiyimanye ANC emanyeneyo yile inqanelwe zimpula zikalujaca ezifuna uphuhliso ezithe gqolo ziyivotela iANC kulonyulo nomasipala olukazwe lonke nolwamaphondo sizothi gqolo ke siyivuselela le ANC yabantu sizothi gqolo ke siyimanya le ndawo sikuyo ibine by elections just a few weeks ago le yasequtubeni ANC ibingenantanga apha ndiyabona kusekwezixhonyiweyo phaa iiposters ezingaziqondiyo sezixhonyelwe ilanga ngoku umsebenzi ugqityiwe abantu bale ndawo abafuni noba babe bexakekiswa kuba basahlonipha utata uSisulu basahlonipha umama uAlbertina Sisulu belele kweza ndawo belele kuzo kuba singabantu siyayazi uba ababhubhanga belele nje basathetha. We don't have any sleepless nights about the people who think that the upcoming NGC is going to be their playground to divide the African National Congress. Amalungu e-ANC makayihloniphe i-ANC. Masinciphe si leadership ye-ANC singamalungu khona ukuze i-African National Congress ikhule. Kwaye i-ANC ngumbutho oneminyaka elikhulu elinesibhozo mdala ezi zinto sicinga uba zintsha ANC kuyahlangana nazo yi-ANC yodwa eyaziyo i-experience because nabe beyi-experiensile phambili abasekho ngoku akakabikho umntu othi i-ANC uyayazi kuba i-ANC iyazazi yona yiyo le nto ithatha ixesha ukulungisa iingxaki zayo and abantu funeka beyamkele loo nto. We just want to warn any cadres who think that they will use upcoming NGC to sort divisions in the ANC, and that the ANC is a big elephant. You don't want it to stamp on you. Comrade Dr. Phumza Dyantyi was a comrade who never saw her position in the movement as a status, but rather as an opportunity to serve the people selflessly, without expectation of personal and material gains. We will remember her as a cadre who undertook all the responsibilities given to her by the movement with a great diligence. Umama uDyantyi beyazi into bakho into ekuthiwa zii-aims and objectives. Yonke into ye-ANC isanyarayizwa Dr. Somadoda Fikeni kwii-aims and objectives. Ii-aims and objectives malungu e-ANC ayeke uba ngamalungu amanye amalungu. I-constitution ye-ANC yenzelwe loo nto. Yakugqiba uthetha nge-aims and objectives. I-ANC ithetha ke ngoku nangee-duties zamalungu. Ithethe ngee-rights zamalungu. Ii-rights zamalungu aziqabeli kwi-aims and objectives ze-ANC. Yiyo le nto amalungu e-ANC onke funeka anciphe khona ukuze i-African National Congress ikhule. Ikhulele isizukulwana esisezayo njengezi sacrifices that were done by people abafana nomama uDyantyi. We'll remember her. Oh, sorry. She served the people of Mpashe diligently for a full term, taking all the challenges that were thrown at her in her strides and never lost focus on the purpose of her deployment, which was to serve the people. Uchilo ke uprof into kokuba Msuthu xa unikwe uqanduva khulela uqanduva siyayazi ngokuba eza robots zezanjani zasempashi kodwa makungakhunjulwa ibhatyi kunomnikazi wayo ibalulekile le ndawo le legacy yokokuba xa asithi ke yenza ilegacy yakho. Kuba i-ANC is bigger than any member and any leader. siteta nge legacy ya African National Congress. Kodwa le vision ya ANC, iya utizi pute, ipute, kuba, aba kutuwa zinko keli, banikwi responsibility, bayiphuhlise, bayiqhamise nangakumbi. In 2014, the African National Congress saw it fit to hand her more responsibility as an MEC for health in the provincial government. Again, Comrade Phumza Gyandje excelled in this task. Under her stewardship, the Department of Health improved audit outcomes from disclaimer to qualify audit. Under her leadership, the department also put in place strict financial controls and started the process of revamping hospital infrastructure. She leaves behind a glowing legacy of state-of-the-art hospital infrastructure, such as one we see in the 1.2 billion Cecilia Makiwana Hospital, Kuzong Hospital Ngapa, Ematadiel, Nursing Night, a doctor's accommodation. Kaku yapage when Nursing Night kukutwa njelendao, engati bojo bojo. Iaye gwalese ya kiwe intega kulu yenziweyo uhulumende, ka uhulumende uye wakala ngenye kuba kubeg. Doctor's accommodation is paid. Pais paid to sakis belge lese 500 million. Kulonyaga sabe sinigezo la sisa ukala isa spelde. Sede sisikribile lenda o ikala okri khanama nesi kuba ezi sisibelge le ezi sisi lali ni kwanti. Lendu kutuwa kukwanti ufige nunti engeko mkosi. Kuba eza missionaries za zisebenza hapa. Zazi sineta, zisakela ezi sisibelge le zisondeza inkonzwe bandwi. On health outcomes during her tenure, we saw improvement in the life expectancy for both men and women in our province. Infants and their mothers also survived the early stages of life. There was also a heightened education and advocacy on HIV and AIDS, TB and cancer, focusing on young people and the elderly. This resulted in more people responding to calls for voluntary HIV and AIDS testing to know their status, giving recognition where it is due, over and above what President Ramaphosa has done to grant her provincial official funeral as we requested. We will surely propose to All Saints Hospital Board and all stakeholders to consider renaming the hospital here after her name. Kuyanyanzeleka into yokuba All Saints le xa inabantu abanje ngaba abakule ndawo. Siyazi into yokuba kufikelele ixesha lokuba siyazi into yokuba iza kuba yiDr. Phumza Gyandje Hospital. Kodwa sizayinika abantu bayo balandele iprocess esemthethweni. Comrade Dr. Phumza Gyandje found time in her busy schedule to focus on her own personal development. She was not only a qualified medical doctor, she also held an MBA and a diploma in management studies in addition to her numerous health science qualification. Yiyo ke le nto bekulula ukumnika uqandova akwazi ukulukhulela. Sihleli nje si-ANC kwezintsuku sithukwa ngokuwisa ucingo. Kuthiwa ucingo siluthobile kutsiba wonke umntu lokukhokelisa amaqabane afike ezikhundleni angaphakamisi ngendlela elindelweyo luluntu kwiqabane eliphuma kwi-African National Congress. Abantu i-ANC bayibeka kumgangatho ophezulu. Balindele nantoni e-associatwa ne-ANC ibe kumgangatho ophezulu. Our communities still trust the African National Congress and they still want to be led by the African National Congress. However, their trust is not a blank slate. They are likely to reject deployees that they think are not fit to lead. Our comrades must be fit for the purpose. We must continue preaching that so that our people continue capacitating themselves. We already saw this phenomenon in the last local government election. Funeka ke sikhuthazeke into yokuzixhobisa kuba imfundo sisixhobo sobomi nobulilungu le-ANC. Awuba ne-qualification by virtue of being a member of the ANC. You must help yourself, capacitate yourself for the ANC to be better placed amongst our people. Even more importantly, our country is a majority of young educated voters. They are very impatient with uneducated leaders. That is a fact and we must live with it. So kuyanyazeleka ke sibambisene kakhulu siyenze imfundo fashionable. Umama ke uPhumza Gyandje bengumzekelo walonto Na banyi asibabu nileyo abafana no mama umatana ebesandu mungu abape vegin holestad. Abaye eskole ne kugen kwabo, bakwazi ukugqiba imatrix zabo, baphinde bafumane e-qualifications as universities. Siphila kwixesha lento ekuthiwa i-fourth industrial revolution. Ukuba ube nenkokheli engakwazi novula WhatsApp, ekhatywa ikomdi yazalapha engcobo phaa kooHome Affairs nakooTeba into yoba kuthiwe xa uyofuna umsebenzi ungawufumelanga ubuye usithi ndikhatywe ikhompyutha. And loo nto uxole futhi xa uthi ukhatywe ikhompyutha uba awunoyibuza mntwini kuba ikhompyutha ikukhabile. Fellow monarchs, comrade Dr. Phumza Tyanji leaves us at a very difficult time when our country is engaged in the fight against the second wave of the COVID-19 pandemic. Andinangathethi ke ngayo kuba sithetha ngogqirha apha, which has destroyed people's lives and their livelihood. At the time of her passing, she was at the forefront of the fight against COVID-19 and used every opportunity she had to urge our people to take this virus serious and appreciate the danger it poses on our lives and livelihood. This virus has been particularly brutal to our organization as we are losing cadres of the movement every day. Our faith is indeed being tested to the limits by the virus. We find our solace and comfort from the words of James chapter 1 verse 2 to 4. James in this chapter addresses trials and tests of ancient Christians who were facing persecution. These are the same trials and tests we are confronted with today. We are called upon during this time of the coronavirus pandemic not to have timidity, cowardice, and fear, but a spirit of joy and courage. But how can we have such a spirit when we lose our comrades daily? James emphasized that faith produces perseverance, which leads to maturity. Faith is to believe in the unseen, but yet believing that something better is. Perseverance is to fight when giving up is an easier option. Comrade Dr. Phumza Tyanji was never short of faith, and faith empowered her to endure trials and tribulations in the struggle, which produced her perseverance and maturity. She walked by the faith and not by sight. To win this war against coronavirus, we need cadres who have faith which produces perseverance and maturity. Maturity in this regard means wearing an uncomfortable mask. You must wear your mask, but knowing that you are not protecting yourself from others, but also others from yourself. Maturity means maintaining social distancing in public places, physical distancing at home with your partner sometime, for those who have partners, and staying at home as often as possible to protect ourselves and our families. Maturity also means we must continue to wash hands regularly like we did at the beginning of this pandemic. It is really painful to see how this virus is decimating our comrades, yet we cannot give up this fight. Comrade Dr. Phumza Tyanji would frown upon us if we gave up now. We need to have more faith in God, and we definitely need to have more faith in science. Our faith is being tested from all angles through this virus, yet we must take the spear of our fallen comrades and march forward to defeat the invisible enemy of COVID-19 and all other challenges that confront our people, particularly unemployment, underdevelopment, poverty, and inequality. May the revolutionary spirit of Comrade Dr. Phumza Tyanji guide us to defeat this pandemic and all our movement and the nation. Hamba kahle mkhondo, usikhonzele kwi-commander yokuqala yomkhondo wesizwe, ubaba utata uComrade Nelson Mandela, umxelele ukuba kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo besiyobhiyeza umkhosi wabantu umkhondo wesizwe. Phumla ke ngoxolo Mambathane, phumla Nonzaba, phumla Mkhuma, ntombi yesizwe samaXesibe, umzila wakho uyacaca, sakuchancatha kuwa and a revolutionary par excellence. Enkosi kakhulu. Siyafuna ukugcwalisa la mazwi athi urete Xhego ubonakalise ubulungu be-ANC, out there representing us. She has been briefing me every day. She's interacting nomama Ujanji, siyabulela kakhulu, anga amalungu ANC, anga yazba, kufike ixesha lokuba, sinike intsingiselo, welcome alithi comrade. That means brothers and sisters, that we can.
Here, live, we are bidding farewell to the people's doctor, we are bidding farewell to a gallant fighter, we are bidding farewell to a selfless, humble veteran of the African National Congress, Dr. Phumza Dyantyi. Sasifikelela esiphelweni ke, ndizawuthatha elithuba ndicele umama umfundisi uDamoyi ondle izimvu zikaThixo abophe nosapho lonke lwakwa Dyantyi kwakunye nezalamane zalo. Andiyazi ke manoba kukhona ingoma obufuna ndikuphakamise ngayona. Mandinikele ke kutata umfundisi uMatya, ndizawuphinde ndibuye mna ndizothatha nje i-vote of thanks emva kwesemon. Enkosi kakhulu ke tata.
To our Premier of the Eastern Cape, the Chief Whip of the National Parliament, all the members from the National Parliament, Minister Sisulu, the Ngobo Mayor, Councillor Zanga, our Professor Dr. Somadoda Figin, to my colleague next to me, Reverend Damoyi, we were working together in this organization for quite a long time before she joined us in this office of the ministry. All protocol observed, all SAPS members, the family of the deceased, Ombatano Mkhuma Matshaya, Isihlobo Nezalamane, nabo bonke abantu abakhona. Let me greet you all in the good name of our Lord Jesus Christ, our Savior and our Redeemer. Amen. Mandithabathe elithuba loba ndinikeze ilizwi lentuthuzelo. Allow me, Program Director, to take 5 minutes of your time. I won't waste your time. As a chaplain, you are used to just only take 5 minutes when we are delivering a sermon. To this family, I would like to say, when the battle is over, soldiers go home. Lakuphela idabi, onke amagorha athwala izixhobo agoduke. Akuhlanga lunge hlanga, thuthuzelekani. Phakathi kokudliwa kobomu, sikwasekufini. Besingafuna kuba noncedo. Kapandle kwakho Nkosi, ephumile yathembela kuwe imiphefumulo yethu. We are gathering here today to celebrate or to mourn the death of a strong woman, a woman of integrity, a patriot, ithandazwe, a disciplinarian, an ambassador, a rock. She has made a supreme sacrifice about her life. Give her a credit that she deserves. Nkosi kakhulu. There is a saying in English, sometimes our achievements are in vain. Our attractiveness becomes useless. Reputations fade. Records are broken. Tributes are forgotten. Smiles fade. Tears may dry. Years may fly. But memories will remain for the decades. Tutwini lusapho nonke luka mama uJanji uqirha wesizwe uqirha wabantu uthiko ke makanisikelele anenike uqolo lwakhe nimkhulule ezinhlizweni zenu nimiye kaphumule phezu kwemisebenzi yakhe ilizwi lethu salufumana kula ncwadi kaTimothy wesibini 2 Timothy chapter 4 verse 7 umzamo omhle duzamile ugqatso ndilufezile ukholo ndilugcinile. I fought the good fight. I finished my course or my race. I've kept my faith. Okokugqibela ndibekelwe isithaba sobulungisa. Paul was writing this letter to his son in faith, uTimothy. Umbhalela ke ngeli xesha ekwi-deathbed. He was lying down by a ship.
to release a prisoner. Uti kuba mna sendi tulua. Kukom nige, nekasha lo mduluka kum, likufupi. For quite a long time, he was humiliated and alienated, treated with no respect, with dignity, with hatred and mistrust. He was living in a land of the survival of the fittest. But up there, he rose up and he said, Ugazo, tilufezile, ukholo, tiluqinile. Tufuna kwasherishanani lamazwi, egameni lika Dr. Janji, kumzamo wonke awenzileyo ukulwela ilizwe, ihlabathi, ukulwela imfundo, ukulwela zonke horizons, nespheres, esiphila phakathi kwazo ebomini, ukuthi I fought the good fight. I've kept my faith. I finished wakumzam. Long way. It was not a bed of roses. Her life was not a bed of sacrifice. Was nigela kobombake. Wanigela kempilo yake. Wanigela kesto sekadiso. Wati kukwaboko chiko. Akako njengai. Mzamomke, tuzamile, uiwelile milambo, uzikandile intsunguzi, walwile amadabi. Now, release and let her to go and rest in peace. Mkhululeni, nimyeke ahambe. She is free from all the vexations of this life. She is free from all the ailments of this life. The diseases that are ravaging, that are so destructive to our bodies. Now she is free. Things. Wenzile wakumsebenzi wawugqiba mphelekeleleni ke ngoku nixoli mama eze kum kuba ndimlindile ngaphesheya usebenze ngepassion. She was so passionate about ngayo yonke into ebeyenza xa bendimamele uDr. Janji kumsebenzi wakhe, and a perseverance, and was very patient. Ixo nemikhosi yasezulwini zingamamkela zimkhokelele kwisiqeko soqolo iYerusalem entsha apho ayaphumla khona usapho lonke malosula inyembezi kuthixo benikile kuthixo thathileyo. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit, let us bow heads and pray. Heavenly Father, once more we approach your throne of grace. You are the Most High God. We worship you. We adore you. We thank you, Father, for being with us in this gathering. You are the Most High God. Sinikela kuwe udumo imbeko zukiseka ke kawonke nomsebenzi egameni lenkosi uKristu. Sithembele ngawe masingaze sidaniswe ngoku nangona phakade. Amen.
Nkosi kakhulu.
Ela kuwe nkulumbuso yephondo. Ngokuzidina uapplyishele kumongameli welizwe. Ngokufanekisa ukuthi lo msebenzi kufanuba ube kulomgangatho unguwo ngale misebenzi yenziwe ile nkosazana yamaXesibe. Kuthwa ke mandibulele nesipolisa ngayo yonke le mingcelele bebeyenza de ndizowufika nakuchaplaini uqobo ukuba esibophe kakuhle kanjena nomfundisi ezosinika isidima kulomsebenzi. Kuthiwa ke banintsi abantu, abanye bakobu buxhakaxhaka, abanye bakuvirtual abathe babe ba-attendile nabo kwezo ndawo bakuzo, kuba kaloku sinqande amawakawaka abantu besithi sifuna ikhumbi ze bazi into okuba siyababulela kuloo ndawo bakuyo. Komeya bendawo, kumalungu epalamente athi akanamshiya uxa wabo, uqala kusisiphemi ukuza kumalungu ebemile apha eqongeni, bathi masibulele nosomlomo wepalamente kuba siyamazi into okuba intliziyo yakhe ibisekubeni abe uyathetha. Kodwa ke kuye kwatshiwo kwathiwa inethiwekhi ithanda uba nengxaki. Siyabulela ke ngaloo msebenzi. Tuage mandiki ibe ndibule longa matla isbegu ndawe beguyo. Nezihlobo nezalama. Owo nambule lo kutuwa mandi uchongise kumeya. Nabahlali. Sesibulele la nalom sebenzi mhle kangaka. Eseniza uqalisa namhlanje malanga. Wokuba kutshintshwe igama lesibhedlele. Kuthiwa mandiyibulelele loo nto kuba siyayazi bizawuba impumelelo. Ukuba ningazulinda neChristmas. Lo msebenzi ke kuthiwe wona ndibulele kakhulu. Nabo bonke ke abanye sithe sabalibala ngemisebenzi yabo abawenzileyo. Oyena obalulekileyo ngulo siye samlibala sangamkhumbuli. Amajoni omkhondo alapha obawuchapha. Nokuba kakade khange babe banikwa qonga. Bana i-discipline. Bezile bazowuxhasa. Kuthiwa ke masibulele wonke umntu. Sibulele naba bazawusala ngasemva bamane bebuza uba kwenzekeni. Xa ndiyeka ke ndingaba ndisilele ukungabuleli umama uXhego bendithi looking forward to see her. Every day yebefowuna noba kukane esinike update esithi ndingulowa oyitshomi yakhe ebeyimentwe yam ebeyintoni. Ubone into yokuba sohlukile ezilwanyaneni. Uthi nokuba omnye sele wile, siyikhumbula imisebenzi yakhe. Ngaloo mazwi amaxesi be ononza bombathana omkhuma bathi abazenzisi xa besithi enkosi.
Enkosi kakhulu prof, bendicinga uba sendigqibile ndinesaziso nje esinye kuphela esithi kucelwa ukuba ngabana singayisonke emadlakeni. Kucelwa ukuba kuye isipolisa, inkokheli ikhaya, abo bazawuthi bashiyeke, bazawushiyeka apha ententeni befumana into yokutya ekwi-takeaways, nabo bazawube bebuya emadlakeni, wonke umntu uzawubuyela apha ententeni ikhaya kwakunye neendwendwe. Yiloo myalezo ke siwunikiweyo. Amapolisa ke andinikele order yokuba iimoto ukulandelelana kwazo sezichaziwe. Abantu abahamba ngeemoto ke emadlakeni bayeyazi uba kuqala eyiphi kulandele iphi kulandele iphi. Kusokucelwa ke kungabikho ugxalathelwana. With the powers vested in me, I now hand over to Reverend Matya, who is the member of SABS and a chaplain of our South African Police Services. Over to you, Tata Nkosi kakhulu, uphinde nindibone.
Thank you, Nkosi Mphathiswa. Let me invite my colleague, the marshalling officer, Colonel Botha, to come and assist us about the proceedings to the graveyard. DJ.
Baba kulungile uma kuyintando yakho okwenzeka empilweni zethu.
Kulungile.
Hey,
good luck,
Kinaga! Two.